Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lokhu ngikubonile a month ago. Umakhumalo nefamily le yaka Mseleku bebe se Eastern Cape mangaphosisi. Kukhona enye event bebe khona lapho bekushaya nesibhakela. So mabevela ke sibabona ukuthi bebe qhwe kanjani. Abantu sebekubalulile ukuthi uMakhumalo gain weight and abanye ke babhekene sisakhe. Kunabantu engizothi nje abanayo i-discipline. Abakwazi ukuhlukanisa into okufanele uyisho nokufanele ungayisho bawenza ama-comments. Besho ukuthi usegain weight okokuqala animeni ngokufunda imizimba yabantu. Ngingasho nje ukuthi owesifazane. 2 Kwaba khona omunye ethi khona engikubonayo ngijabulile, abanye ke nje bakusho ngembaba ukuthi ke i-pregnancy. Yimbi ke lento, yimbi ngani? Odokotela engingathi mhlambe uma ungasearcha nje la ku social media bayayichaza ukuthi into ye-pregnancy is injani, ama complications abakhona, abantu besifazane izinto abadlula kuzo. Baze basichazela kaningi ukuthi noma ngabe umngane wakho noma ngabe ilunga lomndeni, iyeke lento yokuthi wena uthi ingalo yakho inkulu noma ikhala lakho linjani noma amalipsa kanjani mase uthi ke kumuntu ukhulelwe. Iyeke le yonto. Ngathola ividiyo la engihlalile nasesikhathi ngangayifaka ngenzela ukuthi nami ngibe ready ukuthi abantu bazothini mase bekhuluma ngale ividiyo Makhumalo ekhuluma ngezinto adlule kuzona. Okwamanje akakabi nayo umntwana. Yini pho enihlulayo ukuthi nizibambe ngoba useze wakusho naye kwi-live video ayenze ngicabanga ukuthi 4 days ago ekhuluma ukuthi enye into engeyinhle. Mawusaziwayo abantu bavele bekubone ukhuluphele mase bethi ke ukhulelwe babonisa isakho mhlambe senjani bethi ukhulelwe noma ngabe umuntu uyambona awusifundisa ukuthula ukhona ozombona uthi sokuhamba kwesikhathi ubone futhi ingane awuyiboni funda ukuthula asifundiseni lento ayinzima le ayinzima kuzona zonke izinto esiqhambukelayo kuzona kodwa le ayikho nzima ukuthi nje uyifundise ukuthula ngoba sebechazelile abanolwazi sebechazelile futhi okuwumsebenzi wabo lo ukuthi abantu besifazane bayahlukumezeka indaba ye-pregnancy noma ngabe kuthiwa ushadile uyazi ukuthi ushadile wena emqondweni wakho uyakhakhulekisa ukuthi sesingaka isikhathi akusiyo into yakho. Please niyacelwa nabantu abadala futhi nibafundise ngoba kwesinye isikhathi nabo mabethu ababa omamezala nogogo abazi ulwazi vele mhlawumbe ngicabanga ukuthi abazi nabo ukuthi ku-wrong kubuhlungu ngoba usuke ungazi ukuthi lo ombuzayo unayiphi inkinga kwenzakalani usezame kangaki usenama miscarriages amangaki. Omunye mhlawumbe seze wa give up, omunye ke uyaplan ukuthi ingane uyoyithola nini. Okunye ke ingane sonke sizophiwa nje uNkulunkulu. Anifundeni ke ukuhloniphana. Ngiyazi ukuthi makho osaziwayo sizoxambukela vele ngoba bala emihlweni yethu ku social media. Kodwa ezenye izinto ibone le ukuthi hayi le akusiyiyo, le nje akufanele uze ucomment. Usifundise nje lula nje ukuthi ubheke ngiyazi phela ukuthi vele izinto eziningi nasi siyathanda ukuba ingxenye yazo kwenzeka lokho sesikhona sesiya comment nayo leyo kuthandaza yazi mina ngiba worried noma yimi ke ongazi kahle umuntu uyakwazi ukumthandazela ujule kodwa ungamtsheli ukuthi mase wabona lama results uphinde ubonke. Ungandi ngamagama ukuthi manje yabo lento ezoyo yokubhala izinto eziningi yiyo futhi lejika ihlukumeza abantu ngayifaka kodwa ividiyo kaMK echaza kahle engayitshela ukuthi nobani nobani ozofika ozobona le video uyosala enayo into ayifundile kodwa yeke shothe kekhona lento le efana naleyo sasidlula kuyona esikoleni ukuthi usisho uzongena i-hour fundise uyitshela ukuthi uzwile uthi masuwedwa ubona ukuthi awuzanga lutho Ma ulithola ithuba ungayibheka le video Makhumalo ekhulumayo ukuthi ibuphi umzima adlule kubona. Inhloso yami ukuthi ungasabheki indaba kaMakhumalo kuphela, usubheka nabantu oseduze nabo ukuze nawe ube nawo lo mqondo ukuthi makuziwa kwepregnancy awuke nje uthule. Uthule, umlinde lo oseduze kwakho akuxoxele mangabe uyaxoxela, noma futhi usumbonile ulinde uzwe ngaye akutshele ukuthi ngikhulelwe. Nalabo osaziwayo nabo silinda size sibone izithombe lezi, izithombe abazenzayo beshuthe namavideo lapha yabe gijima mase yaphenduka ke sisibonisiso. Ngaleso sikhathi ke yilesi sikhathi sithi halala. Kuthi sowuma kumlomo umake ikhala ayi kahle. Please. Ngiyacelwa nje ngomoya omuhle, niyacelwa ake niyifundise lento ayinzima. Sengiphinde kaningi isho into yodwa, ngoba ngifuna ukuthi ozobuka le video noma ozongilalela ayizwe lento. I-pregnancy kubantu besifazane ayifani. Nombonayo enesisu esisikhulu akusiyi indawo yakho ukuthi ubuze. Noshadele kini umakoti kabhuti wakho wakamalume akusiyi indawo yakho. Noke wambona esenesisu esikhulu kodwa kuhamba isikhathi ngani ungasayiboni eyiphethe, akusiyi indawo yakho ukuthi ubuze ukuthi kwenzakaleni. Thula nje. Ehe, nomthandazo ke uyasebenza kakhulu umuntu ungamtsheli. Umthandazo nje ube wazi wena ukuthi uyambeka ubani emthandazweni. Masusuyibona lento obuyisho ukuthi uNkulunkulu akayenze kuye, uphinde futhi uyobonga uNkulunkulu ngoba esebenzile umsebenzi. Nalokho futhi kuyenzeka. Thank you so much for your love and support. Ngiyaxolisa ngesinye isikhathi ngizoba serious, ngesinye ngiyobe ngiyibhedela, ngesinye ngiyokufakela imotivation ephuma kusaziwayo enibathandayo. Thank you so much. Bye bye.